Pyramid TV, we are on time.
Muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bujejwe inyubako witwa Pascal Butoyi abajije ikijanye n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura isoko ryahawe ishirahamwe Ubaka National Group witwa Fabrice Manirakiza yabajije ati mbega ko yaciye ashyiraho ikigega cegeranye uburyo yari yahawe isoko atabujya afise ikindi ati iyo soko yatanzwe gute yaraciye muri bimwe bita marché public
murakoze nitwa Jane Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako ikoresho bya leta no kugwiza uburara ikibazo mwabajije cerekeye isoko nkuru ya Bujumbura nomenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkora mutima kuri leta y'u Burundi ndetse n'inamashikiranganje yarize icyo kibazo uwo mugambi iremeza mbere n'ibicapo byogenga iyo soko mu kiganiro nyenishwe mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Kayanza ku igenekezo rya 30 mu kwakaro 2024 ishyirahamwe Ubaka Nation Group yarashikirije icyifuzo cy'uko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura ubuserukira iryo shyirahamwe Ubaka Nation Group yasabwe kwegera ibisata bijejwe mu bushikiranganje bw'inyubako kugira ngo babitegurire hamwe ibicapo by'ibanze byari bimaze gukogwa byarashikirijwe Ubaka Nation Group kugira ibyisunge mukora ibyigwa nyezina no kurondera amafaranga azokenerwa mu kubaka iyo soko Ubaka Nation yahawe amezi atandatu kugira ngo ibe yashikirije ibyo isabwa n'amasezerano avyega icyo cegeranyo kizoshikirizwa inzego zifata ingingo kizishimye ibikorwa nyezina bitangure ahantu habereye isanganya nkarijya ntibyari koroha ko amamashini yinjira hajya hatabanje kuvanaho ubucafu bwari buhari nivyo bikorwa mubona Ubaka Nation iri kirakora muri kino gihe muri kijya kibanza c'isoko muri ya Bujumbura murakoze
namwe ariko ikibazo yabajije ati mbega ko yahawe iryo soko nta buryo yarafise ko ariko aregeranya uburyo ubu
iyo umuntu afise umugambi wari wose usaba uburyo arasaba ideni muri banki canke akarondera abandi bakorana uwo mugambi Ubaka Nation rero muri kino gihe iri kiregeranya uburyo ibicishije kuba bubu ariko barakorana uwo mugambi aba ariko baratanga uburyo nuko babona ko bazokungukira hamwe na Ubaka Nation Group baranguye icyikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura murakoze
mikoro yanyu cyuguruye hari ikibazo cya Mihai Kanyange havuga ibyerekeye kuzibira ibinogo mu mabarabara byo byabigenze yatanze uturorero ku mabarabara abishashaye cyane
gatoya siriro gatoya umuvugizi wa leta yaravuze ko agomba mwunganire
ego murakoze cyane nagomba kumwunganira kuri iki kibazo kijanye no kubaka hawo zisoko nkuru ya Bujumbura twoza turamenyera yuko akimuhana kazi imvura ihise kandi amazi masabano atamara imviro igihe iki kibazo cyashikirizwa cyafashe intumbero yuko ko leta yamaze kuciga mu namashikiranganji ikabona n'ibicapo by'ingene aho hantu hazoba hubatswe ikanavyemeza yuko hakenewe rero ko abantu baja ku kivi ariko ikintu cyashizwe imbere cyane kikanakora no ku mutima wa nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu nuko aba barundi baba mu mahanga bashikije icyumviro cyo kuvuga bati mbega kubera iki abarundi ubwacu tutokwiyubakira ijya soko hajya hawo isoko nkuru ya Bujumbura ari abarundi ubwacu rero benshi iyo bariko barabiraba biraba kuri urwo ruhande gusa ngo mbega ngo amahera ko ariko aratozwa ariko iki kintu cyo gukunda igihugu ntibagishikako si ukuvuga yuko abo bariko baratoza amahera abarundi bitari gushoboka ko bayatoza hanze ariko twumve twese iki kintu cyuko uburundi abarundi ubwabo ari bo biyubakiye kiya kibanza cahoze misoho nkuri ya Bujumbura arizo bariteka ku Burundi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bomenya canke twomenya nuko iyo abarundi bahagurutse hatazobura bagomba kubaca intege kuko abansi bazokwama bagavye namwe bwe barundi muriko murashiramwe uburyo muri jya bintu kugira ngo iki ya kibanza gisubiye cyubakwe ntimuzotangazwe nuko mwumvise ababaca intege ngo amahera yanyu azogwayo ngo bizogorana bizogira gute nukubera yuko hari abatazonezerwa nuko ari abarundi ubwabo bahagurutse kwiyubakira aho zisoko nkuru ya Bujumbura. Cyo kinagomba rero barundi tugende tugavye tumenye yuko kitazobura ariko cyane cyane tunezerezwe nuko abarundi bamaze gufata iyo ngendo yo guhaguruka kwiyubakira ibyabo. Murakoze.
Pyramid TV, we are on time.